Nyakura magajuang, ma en Thuondi Luo. Thuondi Luo, okelni kod mainya the molding doctor. Bende in Thuondi Luo mora mora magedo kamora mora e pachuka. Kata ise chako gedo, kata ichano mondo mi gedi. To igombo mondo mi odi obed kod finishing manyangafu. Mangi sifa kod nyadhi makare. Tudri kod mainya the molding doctor. Mabende timo molding e okang mamalo. Gibiro weyo odi kanigi nyadhi kachiel kod sifa makare. Mabende gitimo e okang mamalo kod luedo kachiel kod simiti. Girangi makare mabiro miyo odi dong kaler kendo rienya. Tudri kodigi kabende gitiyo kamora mora e pacho kae. Gibiro weyo odi kata dalani karieny kaler kendo kanyangafu kotimo nyadhi kabisa nikech ma en Thuondi Luo. Nyakwara moga juang, machiegni kendo e chenro marwa mar Thuondi Luo. Ma en chenro ma wang'iyo kendo warango oganda Luo mopogore opogore moseting'o nying Luo e yore mopogore opogore ka wang'iyo ni to gin kanye, to gidhi nade, to ngimagi chalo nade. To ka gionge to jogi mane giweyo dhi nade, to ngimagi chalo nade. Odiochieng' ma kawuono wagweng' wech kendo waringo kawachomo gwenge mag Lunyu Village, Nyadorera, Alego, Usonga, Siaya County, kama wang'iyo kendo warango sigana mbaka kachiel kod ngima mar jangolo marauma manosenindo, the king of Luo Rhumba, Musa Juma Mumbo. Ei dala jaduong' Mumbo kogwang' pacho ei Alego, Usonga, wadonjo kendo wayudo wede, anyuola kod osiepe mabende ruako wa gi mor. Ilo kachiel kod sigalagala mogundho manyiso ni biro waka en gino ma orwak e okang' mamalo. Bang' rweko mamilimili, walimo kar yweyo mogik mar jangolo marauma manosenindo Musa Juma Mumbo, mabende ukieo machiegni kod kar yweyo mogik mar owadgi matin manosenindo Anthony Omondi Mumbo, mabende nong'ere kod nying mar Omondi Tony. E bathe kanyo, wayudo kar yweyo mogik mar min margi manosenindo Anastasia Awuor Mumbo, kagithuolo ni to wakao mar tero lamo mondo mi wakwa Jehova Nyasaye omed keto chunygi kamokwe. Bang' rweko kod lamo, wayudo nyamingi matin Millicent Mumbo, mabende ng'ere kod nying mar Millifedha, mabende nyisowa matin kuom dalagi, kowetene, nyiminene kod ji duto ma orwakowa e yo machalo kamae. Bang' magi duto, wasebedo thuolo kendo waikore mar kelo ni sigana mbaka kachiel kod ngima mag manosenindo Musa Juma Mumbo, kawang'iyo ni to en ng'awa, nonyuole kanye, nosomo nade, tije mar thum to nochako kanye, to notime nade, kadak winjruok kod ngimane kind anyuola, wede kachiel kod osiepe to nobedo nang'o, tuo, family kachiel kod nindo kata tho mare to nobedo nade. To bang'e, anyuola kachiel kod osiepe, ngimagi osebedo nade. Omiyo wanyisi ni kaw kom, machiegni mondo yud bet kawang'iyo sigana mar Musa Juma Mumbo. Ma en Thuondi Luo, kama kelo ni chenro ni en an Simy Kenya. Musa Juma ne oyudore piny kae tarik 6 dwe mar 12 higa mar 1968 kaka nyathi mar adek kuom nyithindo 7 e ot mar adek mar min mare manosenindo Anastasia Awuor Mumbo Nyaugenya Ukwala kaachiel kod wuon mare Cleophas Ogwang Mumbo mar Alego, Lunyu Village, Nyadorera, Alego, Usonga ei Siaya County, mana kaka ileronwa e yo machalo kamae.
Min mare ne en nyathi mar adek. Mokuongo nonyuol wuo, ayo nyuol nyako, ayo nyuol Musa.
Onga ni Millifedha, an nyar Alego, Usonga. En chan maluo Musa mara ang'wen.
An Lunga Lucas Odhiambo, an wuod Mumbo. To e family wa, baba wa ne nigi mon adek. Mama na ne en dhako mar ariyo, nitie minwa mokuongo mane iluongo ni Jiko en owe nyithindo ariyo. Parents wato osedhi te. Mamana bende iluongo ni Maria owewa ji abich. En en dhako mar ariyo. To min Musa ne en dhako mar adek. En bende oweyo nyithindo abiriyo.
Musa Juma, min Musa Juma, an mana kuongo ne tedo. Aye min Musa Juma noluwa. Koro chuo wuon Musa Juma ne nichogo odigi, jaoda bende ne nichogo odigi. Koro atedo, atieko higa achieli, to min Musa Juma bende tedo, otedo. Koro rahichwa gi Musa Juma onyuolu ka kani kaneno idala ka.
Musa ni min mari kendo ka anani dala ni. Maoda icha kacha. Kendi ka ni dala ka. Ku kendi ka ni dala ka, Musa ni nyuolo ka ni dala ni.
Nite wuoi toni gi nyiri ariyo. Kuka an.
Kuka in, koro nyiri adek.
Koro nyiri adek.
Tok Musa Gomondi.
Mana kaka nyithindo mamoko, bang' nyuol mare, Musa Juma ne ochako tiegruok mare e skund primary Madibuoro Primary School, kama bende ne otiegore kuom thuolo malach ka kinde moko to ne chune mondo mi owuoth kod wuon mare, Cleophas Mumbo, mane en obila kendo ne yudo transfer mopogore opogore kane chuno Musa Juma mondo mi osom kuonde mopogore opogore, mamoko kuomgi en Kisumu kaachiel kod Homa Bay County, kakileronwa yo machalo kamae.
Musa wachako dago kapod watindo. Kwa daki dala ka, to watu woka nyachir. O kamege wane odhe kapang. Bende kendo wachako waromo kapang kono. O ma wege wane tiyo Kisumu. O baba nane tiyo Ragumo Chief Camp. To won Musa nentie Kisumu Police Line. Koro ne pod wanyalo timo limbe ma Musa ne kendo wantiego Kisumu kamano. Ka wawuok kanyo, owadwa bende kendo ne en AP, kowuok owuok Machakos e training to kendo dhi Oyugis. Wachak waromo kod Musa Gereko bedo transferred Homa Bay. Homa Bay kanyo wabetie. Ma bende kendo ne walemore kanyo. To waleme I Catholic mantie wi got kanyo no. Amen.
Musa?
Yes.
Be ano nyuola Nairobi. To ne ntie time moro kanwa tindo.
Yes.
Gimoro pirabirio na ndala. Tema ne akuongo ng'eyo Musa. Kawa tindo.
Yes.
To niluonge ni baby.
Musa.
Niluongo ni baby.
Yes.
To Thuondi niluongo ni dada. To ne nitie owadgi ma niluongo ni Bon.
Bon Venture.
Koro Musa nwago kodo mpira.
Yes.
To ne en Raguel. To nogo mpira gi left. Koro ne wago mpira igweng.
Yes.
To bang holiday taradok Nairobi.
Yes.
Koro noe okwatudra inya.
Koro kwaro mokanyo. Ne one jovial family ni nen together. Since ne ka retirement no owuok ma jodongo gi, ne waduogi dala. Ka waduogi dala ka, sombwa nen kati kanyo nikech ne gisechako, ng'ato ka ng'ato ochako somo mopogre opogre. Koro waduogi dala ka, gitimo klas mane gitimo, Musa anotimo klas, bende apambana. Kata kamano, gima ne en fani kidogo, ne Musa ohero tho.
Musa Juma en jangulu marauma mabende ne oyangore ahinya kod thumbe manigwelo ne gi gita, gino mabende jogo maneni kode machiegni e kinde manopon leronwa ni juogi kaachiel kod ilo mar hero gita ne ochakore e yo machalo kamae.
Gita nochako kapod otin kabisa. Tuga nogoyo gita, nodinga ka dala ka yuora moro. ma gidinga tugo tugo mari gino.
Musa ne ngamo hero thum kochakre tinne. Ne ntie kod lek moro e thum kae. Ma wan to no kwang'eyo. Wan kaka jok mane mbese ne mane dho no kwangonwa matin. Lakini ne wan mbese tiere ne wapon karachiel. E watugo karachiel.
Kata kamano, awendo okweyere kendo hono ok honre moko kuom ngero ma joluo nogoyo kama giduto leronwa ni to siso ilo kod miluma mar gwelo gita ma Musa nenigo nowuok kanye mana ka kileronwa yo machalo kamae.
Music e od gi Musa nochako gi mama gi. Kichi mama gi kanubiro kane babo kawe kapodo nyako. Ne biro gi nyamin gi moro mane gi wadak kod gi dirigo Migori to ne gin jok mane ohero wero music.
Ne wantie kod ng'at miluongo na Odhiambo Odhamwembe from Kolela nogoyo rhythm guitar. Koro gini nomako owad gi Musa Juma maduong' iluongo ni Bonfas. To ne nitie kod osiepne mane iluongo ni Simbiro. Simbiro ne gocho kod Mutumbu Jazz Band by then. Ne gin band machon ka. Kolela, Mutumbu, Owino Musiani, those ones.
Kuru min Musa ne gihero ga wer Saidi wende mag thumbi. Masej moko ne giwer an abet ga. Tawinjo ka giwer. Awinjo ka giwer.
Ne George mane luongo ni Simbiro no. Kod Bonfas. No luawa kaka joma tindo. Nikech ne ginyalo biro to kore od Bonfas kanyo. To olos gita. Ne giloso gita moro kanyo.
Ne wantiere gi gita moro ka mopa. Bao. Asungu luongo ni box gita. Ne bao mo pama beto wakete weche moko
Odhiambo to koro ne ntie standard mamalo nigi kidogo Odhiambo Odhamwembe ne enogocho kod Kolela ne kaka Kolela ne en superstar by then. Koro Simbiro kod Mutumbu ne gin at a lower level but koro Simbiro ne jagocho kod jo Mutumbu nogono gi bass guitar. Koro since ne nosiep Bon mowad gi Musa ne okelowa into that arena mar music. Koro wabende ne wanyaloga winjo kaka nyithindo maluwo bang to wabende waluwe kamano to gini ne beronwa kendo ne mitwa wabende kagibolo gita gigo piny to wabende wanyalo timang'o. Wabende wakwanyo wagwele matin. Twaneno ka gini donje rembo.
Chieng' moro bwana moro comment ni mama ni nyalo nyuolo jathum.
Mana kamano, lek kaachiel kod mich mar thum ne ochako nyak kuom Musa Juma ayanga. Gino ma iwacho ni ne ochako chwanye kod wuon mare mane en obila kendo ne ohero weche mag somo ka gigo mag thum to ne okao ka gik manono mag mila ma ok ochomo yo kata matin.
Jaduong' Mumbo en ok recognize thum. Wach thum gi no ok donjne. Ng'ato onego bed ni dhi e skul to somo. Mae kaka jaduong' Mumbo nong'eyo wach somo. Wach thum gi nok odwar winjo.
Musa nohero ga gita no ahinya. Koro gino samoro ne kelo ga shida gi janyuol. Baba ng'ine ng'at mo ma kwiny. Kendo ka samoro giriambore ng'wech. Musa koro kunotimo kamano odhi ka gita cha.
Koro kanyo ne nitiere Simba mane en od owadwa maduong'. Ma odne ma vituko gine temre koro. Kech kori no konyal gine. Jaduong' ne ger kama ok gine. Being ne na police officer. He was a no-nonsense person. Yes. In fact, ne na very strict person. Koro ne chuno ni Musa. Koro giridre piny kucha. Koro Simbo wadwa kacha. Kanye kama thom ne gore. Ma ng'enyne Musa nanyalo. ka wuok ka lengra matin aduogano ka Musa mana kacha kacha kama weye cha apicha ni to bwana ino kicheri bwana wachere winjo ka jonya anwe aweya ginene ayua ayua ka kon wango ka maybe wacho weche moko moko more to lwar e otanda chalo ka gima onindo matindo koro wan be wawuok to kwa wuok kwadhi ka waduogo matin ni wan osechung karawane ma watimre nadi chalo kama wa waketho ne sa wanon kuduogo mna gi tanecha
mana kake wacho ni tim nyuolo kido gita ne ochako bedo kit Musa Juma ka koro to ne owuok ayanga ni ne ok onyal pogore kode ahinya ahinya to e kinde mane en thuolo kata ndalo mane olor skul mabende ne ochako goyo okang' mamalo ka oluoyo thumbe mag kolela manze kaachiel kod kabasele mana ka kileronwa e yo machalo kamae
gima ne en unique ne kane wantie od wonwa moro mwalo penj ka kod gite wagi
already ne osekao mano kaka interest nikech nanene ka nower ne gihero thumno kabisa ne wanyalo budho gutieno ing'e kwa ndala chon ka piny diiso tu sechiemo nikech jikoro di kono koro nwabet ga kwa winja winja ka gigo thum
koro wagwelo gini to kane wagwele nyaka gimosa auchielo tieno to Musa koro kendo ne nyalo gakawe to chopo saa ochiko
kende
wan wanindo kendo winjo ma tilili pod dhi mbele
koro kanye mana neno Musa ochake interest ma thum
time ne mang'eny ne rume e waya kae gita kanye mne time mar Musa niti an kanyalo ng'iyo mos ne en gi lek wan waonge gi lek
sana sana ne wahero ne wahero o tumo chen kabasele Zainabu ne ometunwa henya Zainabu mama
kech nwaneno kogo gini masa mogoye to wan be odonjonwa wago tiendwa piny ma tielo gore piny ka ngoma to nwahero thum mag uchien kabasele Zainabu yoyo mama lek muro nego ya kapoka neni to kata mana ndiga dipo kogo ipiny koro thum ne ochieke simba kanyo ne en thum mok inyal makata ka ng'ato ne kalo minwa ne uso gik moko matindo tindo kaka mafuta ang'o kendo minwa no be nong'ere sana niluonge nogea ne wadhi kogea jok ma ne wadhi kogea nyiewo mafuta koro ng'eny ji mane biro nyiewo mafuta wacho ni tango maendele odni thum otwere odni makikal nyaka igo break ok en wach mayot en thum mekichung to kata mna daye mne kalo mine mosetegno nyaka ochung boyienge wach ni yawa to mae to masira kosang'o yen walorre ga e ot ka to tiele migo piny inyalo wuoro ni to thum mauk ka gik mauk en thum mawinjre en thum ma to nokwang'eyo ni kara thumbni nyalo golo ng'ato oko
nochopo kama waneno ka Musa ne ginyalo kochieng kabasele biro to chieng kabasele ne nyalo ga kagedhe Bonventure kagedhe kochieng kabasele to waneno ka gibe gichung stage imiyogi age gwelo seche mochieng ose ol kamano koro gini no omotivetwa ahinya in this life koro kwaduoge dala ka to this music obedo kaka koro kendo hope marwa e dala koro wakam in
nokwang'eyo kech wan wawegi nogi kama wabende koro kama wawe thum ogi kama wanyalo goyo gima ng'ato goyo amanyo ki ma igoyo cha mago yes amanye un ng'ani go ki mogoyo ni en ki makama kanye mawe thum to Musa ne pod ukipo no dhi mbele utiko go gita ko ukao buk ochako goro gitni go ne moko ni luongo treble clef kia g clef gik moko inago ne ogoro gi kogoro koro rapni rongani go rango gini mano ne nyisa ni Musa ne nitiere kod lake ne en kod dream yes nen ko dream wane wago gini mna mar mor tu yani inyo. Lakini Musa to nitie gima noneno kech kata kano somo en no somo to dream mare nentiere thom ko high school hubiro obede penj kato gitemo in fact no nyalo kata na rio kech yes no nyalo rio kech being muzene ngama a very serious person mok dwa nonsense.
Anthony Omondi Mumbo, mabende ne ong'ere kod nying mar Omondi Tony, en owadgi Musa Juma matin maluwo bang'e. Kabende, en achiel kuom jogo mane owuok e lwet Musa Juma ma obedo achiel kuom jothumbe madongo marauma ma thumbegi pod winjore nyaka sani. Kata kamano, wachore ni Omondi Tony to ne opogore kod Musa Juma e kinde mane gipon ka en weche thum to ne ok ohero gino mane oduogo bwogo ji ahinya e kinde mane ochwe obedo jathum mana ka kileronwa e yo machalo kamae.
Omondi Tony ne ok ohero thum initially. In fact, no kwang'eyo no onyalo go thum. Kech wan sama ne wagwelo gita to Omondi oninde e otanda ataro gitoke. To wer kani winja maber onende otanda gitoke to wer wan to wagwelo box gitani
wer gi wache ugi koso
en wero gige wera wera gige kama onende ka koro wan kaka jok wan koro nwa were kaka jok moko ma one stars one legends one legends wan wa were and one legends nikech wanyalo gwelo gita wanyalo go gita ma impossible kech ngama go gito ken ngama wachne yot koro Omondi ne wer kae wapenjre to ngani wero gango ang'o ma bwana ni wero ga Musa penjo to bwana ni wero ga ang'o ma ang'o wero ga kech kwatambwa e wan waji tambwa kech wang'e go gwelo gita
ang'enya inyo kuna nene ga go ahinya mane kaka samoro ot mane gijabudho kabisa mone ginyalo timo but anto mondo anene gi dala ahinya Musa mana neno kabisa.
Omondi to kendo ohero somo saidi en ohero buk sana makata wegere nowinjore kendo gi Muze nikech en Muze ne dwaro jok mosomo being ne en ng'ama nosomo chon noneno ler chon ineno Muze ne dwaro jok ma dhi e skul koro Omondi nowinjore kendo Omondi nohero buk yes one book nwadhiye lakini mor wan en koni yes nwadhi adhia e skul ni skumoa lakini ne wahero wadhi but Omondi to nohero buk.
Kare penjo maduong' nyalo bedo ni to ere kaka Omondi Tony ne oduogo donje thum ma obedo achiel kuom jongolo marauma ma wahero kendo wawinjo nyaka sani kata obedo ni en to ne ok ohero thum kane gidongo.
No, kane wadongo Omondi nohero goyo kepe ma bunde mag nwaloso gimo kaka bunde machalo kepe ipango gi koro inyalo gogi tingli 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 wagwelo gi
koro kama duogo fanyo Tony ni kositieko form 4 Muso kawe koro wan wang'endo nge Tony odhi Kisumu odhi manyi kibarua moro siemopo mako aneno picha nari ng'eni onge simu gi kiang'o picha mokelo noyudo ka Tony gi kore no nogoyo drum noyudo ka picha go ka ene drum to ket microphone kama koro nwamor wachako penyo ni mama pendo Tony to chako gini nade ere kako chope gini
toke kane koro ose high school nikech koro ne en pacho ka koro gimotimo malong'o koro ema Musa gwelego koro ka Musa gwelego to dhi kanyo ochako kendo Musa otere mne bul kocha ko ae to koro donjo koro e wer Omondi wer gita podi weru ka ae to koro donjo koro e gita.
Gima giduto, penjo maduong' en ni to ere kaka Musa Juma ne ochwe ma wuok dala e Simba kama ne gigoye gita kacha ma ochwe obedo jathum maduong' kata wuok oko mondo mi ochak tiyo tije mar thum. Tang'o manogole to nowuok nang'o ma ochwe obedo jangolo maduong' marauma. Nyakura moga juang, bende chenro nyongi, ma, en Thuondi Luo, kokelni kodo siptand lak mar Platinum Dental Clinic, mayudore Freedom Heights Mall, Langata Road, at the MZ floor opposite Carnival Junction. Chopi modo yud thieth mag chida duto mag lak, kabendi, giepo chakre wuok tich, nyakangeso kochakore sariyo, nyaka sapagariyo maru diambu. Gino maber, en ninyalo chopo kod insurance cover mora, mondi yud thieth kabendi, gibiro mii thieth e bei moyueyo, kendo gitimo ni gigo e yukang mamalu. Ma, en Thuondi Luo, chenro ma okelni kod Platinum Dental Clinic.
Leo wantie kod liel more dala waka. Eh?
Yes.
Makumanan, inge kaka jomanyiri bedo wako dosiepegi mbali mbali. Koro waya mwone nchie kudosiep ne maoro. Kusiemta yoni luongo no osea bunge. Eh? Osea bunge konge oband. Instruments. Yeah. Corona biro launch instruments nego idalagi. Eh.
Nen jatom.
In fact, no go to kod kabasele giri. Ne kabasele giri gwele gigo cho kamano. Koro kongi o band mare. Koro bende nyakodwari jog.
Yes.
Corona biro kod yo tio be. Mo bende onwango I town. Koro kagini idalaka. To Musa nege de kod wayane. Since you know,
yeah.
No saying, Okoro Gwelo Gita. To Karalwetekin on a barrier Mokalo.
Yamerani man Gwel Musa. Ka Omeranio Kilo, a band, a dala. Biro launch band ne dala kai. Kore Mogwelo Musa. Kano Gwelo Musa. No myung at a chill chance, in fact. A parora ting in Yaloparo. No omiyo ng'ata chiel chance. Ne wadwan wan be wayud chance no. Lakini no omiyo mna ng'ata chiel. Omera ne ng'ama mor niluonge no seya bunge.
To no gwelo gita ni ma kawon band osea ne bet gi chien. To winjo ka ne en kod lwedo maber sana.
Koro osea ne omiyo Musa chance. In fact no nyero kabisa ku Wewe unugwelo bao kae ndigo unguo kepe moko mugwelo kae gi uparo magi gino kepe ma igine ne bwana magi are machines yeah acho wan be wabwonjo acho noke koro nitiere ja solo ne moro mane anyalo paro by then iluonge ni Bimaka ja solo no yeah mane mnego yone solo eh koro kane Musa kano mio chance no mio Musa chance mar gwelo gitani No, I don't know no, you are rich in Martin. I say, you are in a board, Martin. No, do I win you into a goma team rekai?
Yes.
Musa kaka no mako gitano. In fact, solo is to mare no amanegu elone solo.
Bima
kano. No, you are rich in nanko de machiegi na nyalo para. Mo penja nto. Gini, banani osega goeka, moro kose. My mare mokwongo. Which is my mare mokwongo. Gwelo gita machalo kakamagi. Instruments machalo kakamagi. Machines kakamagi. Mwa gwelo cha enena box guitar. Ma yenno ne oyengo mana wiye. Chunye no dhe. Kechiro no tich orumo. Tadier tich no rumo. Tich no rumo ne jagono. Chiengo no gono. Omera mosea cha enbe kamenti kucha ne kaka bing ne ngat moro ma mor. Enbe waneno na konyero. Obiro koro konyero yengo na wiye. Oyengo na wiye wacho ni eh mae ngama sebedo kamanye kit ngimana ndalo gi te.
Gikanyo kanyo. Wan kinyi ne kaka e dala ka kaka jok mare kane. Ne wapom naka Oduogo ka tobano mna le peto keti bag
mane kaka nokono mera ma iluongo ni Musa ni in bwana koro dhe dala gimara mora mane yod mantie ready no
machiegni
ka onge tibia bia kaka in yeah wadhi kudi mane kaka Musa no wuok e dala kae
Kata kamano, kaka rawera mapod tin mabende koka ne otieko tiegore klas apar kod ariyo, Musa Juma nyaka ne kuong yud kitambulisho kata upande mane yiene mondo mi owuog oko kaka ng'ama ng'ongo mar tiyo tijene. Gino mane gimanyo kod wadgi David mane gitiyo godo ka giyudo upande man bende noluwore kod namba mana kaka oleronwa e yo machalo kamae.
87 oyudo kasetimo atimo A-levels, atimo form 6. Kane asetimo form 6, koro naduogo dala, nadwaro mondo ayud kitambulisho, mondo koro abe karito results ane kakanyalo manyo, kakangima nadhiyo.
Yes.
Koro nwabiro dala. Koro aparo diechieng'no, nen chak December.
Yes.
December dek ang'wen. Nwaok dala gimoro sa par mukinyi. An Musa, giwuon gi mani iluongo ni Cleophas Mubo mosenindo, gi baba na mani iluongo ni Jaco Pio. Wawok wa di center ma next niluongo ni Uranga, kanye mani ichiwe kitambulisho.
Yes.
Ndalo no kitambulisho nen one day thing. Uh-huh. Ichako to
iduogogo.
Yeah. Koro kanwa chopo ka piny ne koro yaore, yes. Koro nwan kanyo gi kwarwa gi baba gi Musa wa bet.
Yeah.
To jomane ndiko kitambulisho negin staff gi nokoromo. Koro negi dwaro joma nyalo konyogi.
Yes.
Koro gichako penjo, nitie ng'ama ochopo university ka? Ne onge. Nitie ng'ama otimo A-levels?
Yes.
Niluonge ni haya.
Uh-huh.
Nitie ng'ama otimo haya?
Hey.
Tating'o bada.
Uh-huh.
To ndika mana teach immediately.
No.
Nachak ndiko akonygi.
Yes.
Clerical.
Yeah.
Koro form mokuongo mana filo nen mara,
mm-hmm.
mara riyo nen ma Musa.
Uh-huh.
Making'iyo opande wa,
yes.
Mare 964402, mm-hmm. mare 03.
Bang yudo pande kata kitambulisho, Musa Juma ne uwok dala kendo dhi oko mar mondo miyo dhi nyime kod choro lek mare mar bedo jathum kod gwelo gita, kama bende ne ochopo Kisumu e band mar Osea Bunge mane osemiye thuolo e band mare.
Kinyne, nuwok gi Musa dala. Anadhi Nairobi mondo dala owadwa moro.
Yes.
To Musa ne lao ne ntie ja usonga moro ne en Kisumu.
Mm-hmm.
Obe koro nuwawok wa idho mtoka.
Achiel.
E, uh-huh. Mtoka niluongo ni nen Ruega kose hapa. Mtoka moro wa idhe Nyadora kanyo. Gukinyi mang'ich.
Kudi Kisumu.
Koro walor Kisumu. Wabudho. Aye to wawere sama koro seko abaidho mtoka madhi.
E higa mar 1988, Musa Juma ne ochako safar mare mar thum ayanga.
Wawinjo wach gede Bondo Palace.
Gi band gi mar
Go band ne mar Osea Bunge no. Gede Bondo Palace. Kanyo ne giwuoche maber kod Osea.
Ne giwuok kod Osea magidhi gigo tach gwenge mag Bondo kama ne gigoye thum nyaka higa mar 1989 mane giringo kendo giduogo Kisumu kama ne gigo tach e bama niluongo ni Rabango e Imambo Leo Kisumu City.
Koro gikanyo lwete ne ber saidi. Kuom lwedo maber no. O, kitimo gimo maber to kara inyalo fumbi nyalo winjore. Kanye mapan Ochieng Kabasele no winje fuma mare Ochieng Kabasele bende kendo biro kawe ema geria go Busia. Ka geria Busia kanyo negigocho maber maka negitieko assignment ma Busia to gidhi Kisumu.
E higa mar 1990, jaduong Joshua Hogo Iranda ne oyao kar budho mani luongo ni Limpopo International Bar mane yudore e gwenge mag Nyalenda ei Kisumu. Kanyo ero, ne oywayo Musa Juma kachiel kod Osea mondo bi obed kaka jogo tach mar moro joma ne biro yueyo e kar budho no ero. kane gichopo e kar dak mar Nyalenda kendo chako tich e kar budho mar Limpopo International Bar, Musa Juma kaachiel kod Oseya ne oyudo jothumbe mamoko machalo kaka Odhiambo Kalawi, Onyango Andhoga mabende ne gitiyo godo nyaka higa mar 1994 kane jaduong' Randa obano piende ne kendo loro bano ero. E kinde no, ema Musa Juma ne ochako e band mare mar Limpopo International Band kaluwore ni band no ne osidhi ayanga kendo ne ochakore e kar budho mar Limpopo International Bar mane yudore e gwenge mag Nyalenda kama ne gitiye e higa no ero. Musa Juma ne otimo recording mare mokuongo e higa mar 1992 e kinde mane pod gimoro jopiny e kar budho mar Limpopo International Bar ka bende kindegi Musa Juma ne pod timo thumbe e kidono mar benga, gino mane omiyo thumbe ne ok odhi maber ahinya kaluwore ni thuondi mag benga ne pod omako piny jogo machalo kaka Kolela Manzi, Awino Lawi, Okach Bigi kod mamoko ne rido piny ahinya kod benga mane osimo thumbenego ma ok owinjore. Moko kuom thumbe mane orekod mokuongo ne gin kaka Hera Mudho, Siaya Kababa, Oyo Daktari kod mamoko duto mane oduogo otimo ne gi remix e kinde mane oseloko Rhumba. E higa mar 1996 ka koro ne osedong kende, Musa Juma ne odok kendo go touch Junction Inn Mamboleo e kar budho mabende ne oyawe ayanga band mare mar Limpopo kendo ka owadgi matin Omondi Tony mabende ne gitiyo godo kane pok owuok mondo mi oyaw band mare.
Toke kane koro Osea High School nikech koro ne en pacho ka koro gimotimo malongo koro ema Musa gwelego. Koro ka Musa gwele koto dhi kanyo ochako kendo Musa terem ne bul kocha.
E higa no bende chandruok ne ochako mako Musa Juma kargi mar tich, gino mane omiyo gigegi mag tich kata instruments ne omaki e gwenge mag Kisumu ka bende mae ne ochuno band margi mondo mi opogre ka ng'at ka ng'ato ne odhi yore. Bang' mano ne oyudo luong kokalo kuom osiepne Melitus Opiyo mane oluonge e gwenge mag Mombasa mondo mi odhi obed kaka achiel kuom jogo touch mar Moroganda kama bende ne bedie matin kapok oduogo e gwenge mag Nairobi kama ne oyudo ka Omondi Tony kaachiel kod Osea Songa ne osebiro kendo gocho e kar budho mar Motherland mane oduogo magiriwore e higa mar 1997. E higa mar 1997, Musa Juma ka okalo kuom osiepne Ishmael Gidali ne onyiew ne gige tugo kata instruments manyien ka bende ne ochwe ma oluonge mondo odhi ogo touch e kar budho mar Bonduma Bar mane yudore e gwenge mag Muhoroni, ba mane en mar Lucy Magero mabende ne en owadgi Magero Chief mane ong'ere ahinya e gwenge mag Muhoroni. Bang' ndalo machuok, Musa Juma ne owuok e kar budho mar Bonduma Bar kendo dhi chako moro jopiny e kar budho manidendo ni Men's Corner magisani tong'ere kaka Stardust, ba mane en mar Andrew Matoka mabende ne en wuon Christina ma Musa Juma ne oduogo loso ne wer bang'e ka odende godo gino mane obedo ranyisi mar paro bedo ne kendo dongo ne mar thum ei Muhoroni. Sande Asweda nyisowa kaka ne gichako wuoth kod Musa Juma e gwenge mag Muhoroni ka bende en achiel kuom band members mane odonjo kod Musa Muhoroni ka ne gibedo kanyakla ka giwuotho nyaka ne Musa Nyasaye okao chunye e higa mar 2011 safari ma bende ogonwa mbaka ne e yo machalo kamae.
Safari tu ya Limpopo kuja kuanza vizuri ilichangiwa na huyu mtu wa Muhoroni anaitwa Andrew Matoka. Huyu Matoka ndiye baba ya Christina. Sasa huyu Andrew alikuwa na offer. Anasema mkuje hii wakati wa Disemba. Mkuje Muhoroni. perform. Mji expose hapo na kuna club pale.
Hii ni mwaka gani sasa?
Sasa tulianza kwenda Moroni as 97 December. 98 December. 99 December. Hivyo hivyo. Sasa hii
ni kwa mnaenda tu December.
Naenda December.
December.
Naenda December. Fika January au December 99. Mimi nikasema acha ni jipange nyumbani kwanza kidogo, naweza kupata wageni. Na sina hata kasimba mahali wanaingia. Musa wewe nenda. Ukiwa tayari. Nikishamaliza shughuli na nakuja.
Magero chifu siepa imosu na chembende.
Ekindego, kaokalo kumusiepe Musa Juma neomedo gero kendo tego band mare mar Limpopo. Kamoko kuom dongruok manotimo ne en medo band members machalo kaka Salapata, Sande Asweda, Jose Mzungu, Frank Libe. Kendo bende neomedo gero siepege kendo medo siepe machalo kaka Abura Jackie, Headmaster Bayo, Magero Chief, Andrew Matoka kachiel kod Gidali mabende neotere e gwenge mag Muoroni. E higa mar 2002, Musa Juma neobano piendene kendo wuok e gwenge mag Muoroni kane ogoyo riti ne gwenge mane oloso ngimane mar thum kendo chomo boma ma Nairobi e kar budho mar Mayaka International Club kama ne oluonge kod owachawili. Kane ochopo Mayaka International Club, Musa Juma ne oromo kendo chako mako siep kod jongolo mamoko machalo kaka Ken Watenya Jabutere, Igwe Banderson, Prince Kasam, Kabendi, Omondi Tony Margi be ne ochako duogo ma odonjo mondo mi gidhi nyime kod tich kanyakla. Kane ochopo Mayaka, Musa Juma ne ochako loko thumbene ka ogolo gi kido mar benga kendo chako keto gi kido mar rumba kaluwore ni rumba ne ineno kaka thum nyadhi kendo mar nyasi gino mane omiye osiepe ma opogore opogore kendo yao ne yore mopogore opogore kachiel kuom jogo en Freddy Afune mane oyao ne yo mar bedo achiel kuom jogo mane obedo e nyasi mar yao radio mar FM mokuongo e piny Luo Radio Ramogi. Bang chako kendo donjo e rumba, Musa Juma ne otimo remix mag thumbe ne mane owero e benga, thumbe kaka Oyo Daktari, Hera Mudo, Hera Mwandu, Siaya Kababa kod mamoko, thumbe mane otimo maber kabisa kendo yao ne giyore mopogore opogore kabende gi esechegi. Band mar Limpopo ne osebedo maduong' ahinya kendo ne yudo tije kuonde mopogore opogore. Ne gigoyo touch e club mar Annex, Blaze mane yudore Jogo Road, Tens mane yudore Mombasa Road kachiel kod Deep West. Sande Asweda en achiel kuom jobanda mane nitie kod Musa Juma kinde gi duto kendo goyo nwa mbaka e yo machalo kamae.
Baba, mama, kuja tucheze sasa na wana wa Limpopo, kuja tucheze. Haya, haya, haya.
Ya Musa Juma.
Tuko na Musa Juma yeye. Ni wetu yoyo. Mm-hmm. Sande Asweda ndio huyu. Mm-hmm. Ni wetu kabisa. Uh-huh. Profesa Azile naye ndio wetu mwenyewe.
Chakre iga mara lufario koda ngwen. Limpopo band ne omuoch kendo chako bedo gino maduong' miwuoro. Ka koro ni to ne giwuotho kendo giyudo tije mopogore opogore. Ka gilimo kuonde mopogore opogore kendo jogo mane mielo gi be koro nosechako medore ka ranyisi mar bedo maduong' mar Musa Juma koro ne ochakore.
Yo, wave ya Limpopo ikaanza tu kidogo. Tulikuwa tumeshatoka mahali panaitwa Blaze. Nenio Annex. Karibu na Mayaka.
Yes.
International. Kaenda mahali panaitwa Blaze. Kutoka Blaze kaingia Mombasa Road. Tents. Tents na Deep West.
Yeah.
Between Tents, Deep West na Egesa. This is what now tonight even a safari.
Yeah.
Mara tumeenda Busia, mara tumeenda Bungoma, tumerudi Kisumu, narudi Egesa, Deep West ama Tales. Hivyo hivyo. Hivyo ni around 2004, 5, 6. Sasa ikawa ime?
Ile blow kabisa.
Tuofoka a. Emakoro tumbege, uchakuwoke kabisa. Mamanoka poda parota, waparo ni Beno Luo Chokelo. Ema paro ni utiyo tijino kabisa ramogi. Kutinge nwa mnjo tumbe, tuwa penye na tomato station mane. Magoma na tumbe dhuluo, kuka wachako. Winjo tumbe kwa kabisa. Koro 204, 205. Kanya maparo ni koro Musa uchako bedoma, koro at least. Ngama koro ngeni tie ya tumba kama kama magote.
Gie sechegi, duong kachiel kodo teku mar Musa Juma, kachiel kod Limpopo International Band, neose chako nenore elela. Kochakore kod band members, tumbe manigi wero, kuonde manigi goche, osiepe mag Musa Juma, kachiel kod kaka negitimo gigegi, neose wuok kendo nyiedhore elela ne piny ngima, ne Musa Juma ne en ngama duong. To kata kamano, Musa Juma ne podo yao bade mar mondo migi medre kaka Limpopo kendo kao jogo mane ginyalo medo morogodo ganda. E higa mar 2005, John Junior mabende gisani pod dhi nyime kod goyo thumbe e kido mag rumba ne oyudo thuolo kendo donjo e Limpopo.
2005. Kane koro nyasayo kawe, then I join band mar the late Musa Juma.
Tukua tulikutania tu huko huko. Tukua mekuja kuperformu Siaya. Iyo iyo wiki tu ndiyo John Junior pia alichukuliwa huko Siaya.
So muli join, muli
kuja rudi. Sasa mimi nilifanya comeback. Na John Junior nae, iyo tu around 203, 204.
Ndiyo akachukuliwa tena
pia naye akawa ameingia tu pia hiyo hiyo kipindi
band ma the late Musa Juma bete nyaka higa 2009 April from kanyo tokoro eka koro BV band onyuol.
Bang Johnny Junior, Musa Juma ne odhi nyime kod kaoji kabende madanji perimeter maungere kaka last born mar Musa Juma. Bende ne odonjo e Limpopo International Band mana kakoleronwa eyo machalo kamae.
Musa Juma ne manyo pianist. To karo kane tuduo kosobedo ma adonjo kuro. Koro nochuna ni koro atema ne.
Madanji perimeter. Kata kamano, yango Musa Juma kaka japuonj mare. Kabende onyiso wa gigo. Mane Musa Juma onyise kendo puonje kamedo ya wange ethum. Mabende osekonye nyaka kawuono.
Nikech Musa Juma nungisa ni bwana. Jathum kinge gimora chiel kende. To oknya bedo maber. Nyakitem inge gimokala chiel. Koro kae ndiye mana chako rira gi mamoko gi.
Okaja tidhi adhi aka ili keyboard gi mingi.
Yeah, keyboard gi mana timo.
E oko kae, Musa Juma nyinge ne osebedo maduong kendo ne omedo mako piny ka kwako piny duto. Kaluwore kod tich, mano tiyo, mano nyalo dhi timo nyaka oko mar Kenya. Mamoko kuom pinje, mano dhi, ne chalo kaka Uganda, Tanzania, United States of America, Netherlands, Germany kod mamoko. To kata kamano, e idala kucho, to ne pod en wuodgi. Ne en wuonji, ne en owadgi, kendo chunye ne okolokore kata kite. Gimora mora ne omedo timo kamagi. Anyuola mare leronwa e yo machalo kamae.
Ne nga mariek, ne nyasaye nomye, wisdom, hekima, Nyasaye nomiye wisdom. Koro ne ngama weche ne tin to gik motimo. Otimo gimoro mok chwany ng'ato. Movements mag gik motimo ne no mind go there's something. Nitiere sulwe moro kae, nitie star.
Ay kendo Musa nen kinene nen ngama ne ling. Then nachone no reflect so much. To kendo kata ka no temo wacho gimoro ne en gima oparo. En wach neno kuog mapiyo piyo.
To Musa Juma ne en muhia maberi to no hero tugo.
Family wa kae ni kane Musa Juma Podingima. Ani a very close friend.
Family no depend ku Musa. Gimora mora mobedo mo wuok go kata madalu wuok. En teko mare. Taparo time mane o struggle ahinya gi.
Yeah.
No struggle nikech one. Ne wang'eny.
Yeah.
Tiyudo ka koro wate. Warite.
Anto manoka o Musa yuora. Ngomondi notieka.
Tudri kodwa e kidieny mar ariyo mar sigana mbaka kachiel kod ngima mar Musa Juma. Kama wabro medo yaro ni matut, moko kuom jogo manotiyo godo pogruok mane obedo e kinde kod owadgi matin Omondi Tony. Tije mar thum kaka notere oko, tuo mare, familia mare kachiel kod tho mare to gi kaka ngima osebedo tok nindo mare to gi sani to ma e kwayo ma familia nitie godo.
What me personally I would like,
yes,
is something like mausoleum.
Yes.
Mabed.
Ech nitio diocheng mana penjo waya. Nika ni kaka wa yuecho gani adieri neno ka Musa magi olemo ma Musa keto nwaka wachamo koro nyalo papa ya yugi yoponka koro wa yueka koro che umoro anyiso waya kani lil kama Musa nika usiepene ko biro to koro ani ma ipenja nyaka duok penjogo ni koro mana awacho nwa nwa kwayo osiepe gi chuny mamuol wakwayo osiepe Musa fans mage mag jothumbego wakwayo ni mondo mi mondo jathumni olosnwa kama ber museum moro kama na kaka orwo osewacho ka mondo kawelo biro kaka welo mabiro gago giwacho ni to Musa oket mana kama okunyal loso ne gimoro ma ot moro mi geng'o Musa ne ng'ama lich ng'ani unu nena nena ni ng'ani koro nindo kani unu nyalo nene kako nindo to mane en ng'ama lich koro wadwa ni ugerie gimoro ka mondo otimango mondo orite kech koth chwe yugi to Musa ni wan wang'e kaka nyasachwa mar ariyo mane okenwa
chunya ne gombo mondo ogere gimoro kaendigo machalo kaka museum iwinjo ma at least bro bedo ne jok ma madongo dongo mabiro e dala ka nwang'o ka at least one somehow one organized. Yes,
kinyalo ger kata ot minyalo umgie fans nyalo timo ne Musa giri maber. Kecha pan kata kama ginti. Kupo ni ngatwa nyalo chung mayuagnu. Todo yuagnu ni nyatiwa ni sandore konye uru. Da gingiso ni milifadha ni koro yinyore. Neno. Konye uru. Koro kada la ni nyalo ger negi ot, maket negi. Maka nyalo bet ni koro kati nyalo manadhiti nyalo yao. Ginyalo konyo na kama duo. Nikech gino poko miya yueyo. Koro samura beta penyo to nyasaye. Cheng moro koro anbea unge. Anyalo kose kana manatano. Ka anyalo chalo nade.
With the library,
yeah.
With the, all his works, the videos make,
yes.
The newspaper cuttings, archives, uh-huh. Kaka nubedo received,
yes.
Banners moko kata kakaba dugocho.
Yeah.
So that in future, kata kanga to duange about Musa,
yes.
It is very easy for him. Kubiro kacha to onyalo somo boyude everything about Musa.
Yes.
We will really appreciate if his legacy is put on record.
Yeah.
Oh, nitie jimangeng mabiro idala kabiro mananeno kamane okete kamane okani ya jangolo the king of Rhumba. Koro we still realize ne en gima very very important mar mondo watim ya something and it was my prayer ma bende na se discuss ya matin kod antiwa ma Millicent.
Yes.
Kaka ni onego be ni gere gimoro. At least maka dhano biro nikech prominent people come.
Yes.
But ka ni neno ka gima en duko ko ne en descent.
Mm. Mae en kwayo makende ne johera kachiel kod osiepe mag Musa Juma kachiel kod Thuondi Luo ka bende inyalo chwalo kony mari kata support mari makende e paybill number ma en 247247. Account number en 176240. Wariwre uru kanyakla mondo mi wa make sure kata watem mondo mi waket the king of Luo Rhumba omed yueyo kamokwe mowinjore. Tudri kodwa chieng' tich ang'wen kata Thursday sa ariyo mar otieno kama wabro keloni kidieny mar ariyo mar ngima, mbaka kaachiel kod sigana mar the king of Luo Rhumba manosenindo Musa Juma Mumbo. Ma en Thuondi Luo kama kelo ni chenro ni en an Simy Kenya. Ma en Thuondi Luo, Thuondi Luo kokelni kod osiptand lak mar Platinum Dental Clinic mayudore Freedom Heights Mall, Langata Road at the MZ floor opposite Carnival Junction. Chopi mondo yud thieth mag chida duto mag lak kabendi giepo chakre wuok tich nyaka ngeso kochakore sa 2 nyaka sa 12 mar odhiambo. Gino maber en ni nyalo chopo kod insurance cover mora mora mondo yud thieth kabendi gibiro miyi thieth e bei moyueyo kendo gitimo ni gigo e okang' mamalo. Ma en Thuondi Luo, chenro ma okelni kod Platinum Dental Clinic.